Kuthathe uKatriena Esau iminyaka ngeminyaka ukufumana umhlaba nempahla yokwakhe sisikolo, nanjengoko efuna ukuqinisekisa ukuba abantwana basakhulayo bayakwazi ukuthetha ulwimi lwencu, kodwa ukonakaliswa kwesisikolo kubuyisele emva ezo nzame. Ukanti sisikolo asiqali ukonakaliswa, nanjengoko kukhe kwaqhekezwa kuso ngonyaka ka-2020 ngethuba eli likwisigaba sesihlanu senkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo.
My heart is bitter, bitter seer. For the tweede keer.
Uthi intliziyo yam ibuhlungu kakhulu kokwesibini sisokhe sisikolo. Ndizama ukufaka abantwana kumagumbi okufunda kuba ndifuna bakwazi ukuthetha kakuhle olu lwimi. UKatriena Esau kunye namanye amatshantliziyo sebeqalisile ukwakha ngokutsha esi sikolo.
This is going to cost a lot. We have to build new classrooms. We have to buy new stationery and all of that. And the thing is, the fact that the land is not on Oma's name. We lost a lot of sponsors and even a 100,000 rand that people want to give us and two classrooms. So yeah, we have to start from scratch now.
UKatriena uthi unethemba lokuba baza kuba nawo amandla okwakhe sisikolo ukuze balondoloze olu lwimi. Banethemba lokufumana inkxaso.